kurambira n'ivyo ntera nagatwengo gatwengo kishavu n'inziko abafana baranditse mubabarire nabo nibamubabarire bamwakire umuntu afise inda y'undi muhungu y'undi
ega ntandafise
ivyo birakuraba n'eje nari umunsi mugenda kukubigira uyu munsi ntabwo noshora gutunga umugore afise undi mugabo afise n'umwana chaza n'umwana wiwe eh mama twarabanye mbabarira ndamushire he haruzu uyu hasigaye ibibanza byo gutungira mu ibintu by'ibikoko ingorane vraiment ushaka iki muri rusange mbwira ikintu kimwe basi ushaka ko ndagukorera ivyo mbaza sinabikubari ivyo ushaka niwa birose none kwere kutogenda ukanyubahiriza akazi kandi ntigafe jese ndi muwi ndiko nakubwira igire nibandaniriza akazi
kunze wese bije nibaza ko
twabiza nyumva genda ngiye inzira genda
STV every story matters.
You waiting on my people out there, Edem Komdan Barbo Shata Kula BD Venture Pin Mosque and Kala Boom Fire from zero to hero, from nothing to something. It's Bakunze West TV, Taram Kija, Homer Hose, the most hero channel. Today, Jokola content in your name, Mumma Musa Zimis Mona, Christian, Jokoraba Christian, the Mukinanira, Nomus in the Mukinanira. Bakunze West TV, Mumma, not Koma, Kun of Jagenze, Kunadoso, Yanabi, and Mugabo, Grum Vikana, Jarishabu, Jarishari, your cameraman, and Rikiri, to get the Koraba Christian. Ukuntu bimeze bakunze ba CV tushobora kuvugana nawe nze turabe Christian numva mengo ariko ari mu bintu by'inzu reka turabe ibyo yoba arimo Odi bakunze ba CV none natwe Odi, kisha kutekisha. Mjenzi, ufunze West TV. Habari yuko kutoje kula ba Kristo, yangu na mwanzo kuna mwenye mjenzi. Kisha mjenzi.
Mjenzi na shirima wao.
Ajeni mjenzi kabis.
Wana huko nzima na maki.
Jana njoo kula ba. Mjenzi.
Ni sawa. Mjenzi.
Kenda wana proje kabis.
Ntabwo ndiko nimbira buna ikintu kikugenza
njye ukora ba Christian njye ukora numerewe yagira nako uko twirukanye ehe nzi ko bigira bigende neza Christian ugira umubabarire kwe
namubabarire kubiki namubabarire
yaraje gusaba imbabazi Christian aragusavye imbabazi
umviriza reka kunchanga mu mutwe kandi noneho n'uyu munsi kuza mutanteguje nikindi cyamo muri ko murangorera je
se ndagutegoje rega ntivyo ni
umviriza ubushize brazi byabara nigiriye zamuna muratuye uri kuranyumva ndanakubwira ati ugomba ndimuke kano gace mveho ngende wapi uyu munsi umuntu yazindutse yipangira akazi na uraje pa magari ka kazi nje muri bivyo wawe
ega Christian abakunze ba STV bashaka kumenya none erega bibonye no kujye kuntu wadufashe
ndabafata gute bijya ntibijya biracyari intango mubandanije muzu na pareze nzo imena kuko nibyumvikana n'ubwo n'umwonyomara muri aka gace byarabaye nabahamagaye bwa mbere ndisambulirako
twajinaje uno munsi tuvugane ku kibazo cya bere ega je kuvyonzi ko bere yacu ari umugore wawe
bere ntakiri umugore wawe
warasinyuye
kandi ntakintu nakimwe uhavuza kumbwira ngo tuvugane hama twumvikane ko oya ubu ni nkuru
yaragusavye ikigongo imbere y'abantu bose y'abafana ba STV imbere ya mama we baza rusha agira higa Christiano no
kumwe ikigongwe ibirasanzwe eh nyimba namubabari nka
yane kwa mubabari
kwere namubabari vyaraheze ariko gusubirana nico kidakunda
gusubirana iga mushaka gusubirana
ni gute igiti gikugoze mu gisho rimwe nikirimene uwundi munsi ugi hayihigwe kiri kurayo
nibisanzwe Christian ega na mu adakosha ega no nabino wigeze gukora kera hama urakosha hama uragira
umviriza umuntu wenyine ashobora kwihanganira amakosa y'umwana n'umuvyeyi ariko umuntu muhuye mwese mukuze mutarizwe n'umuvyeyi umwe kiragwe kugira umwihanganira wa muntu hejuru y'ivyo rero kuvya abaye warabibonye baranyanse banya nkirikosa rimwe siko batakuwa nanyereka kandi makosa nabo bakora nari guhagarara ko cyane mbwa ntavyo nigeze mpagararako nditonda mwibaza ngo ni ibintu byoroshye mugabo uyu munsi mwabonye yuko mwoca muja ku mutwe naho ndeke ko jewe na bera byaraheze naramubabariye kuvyo yakoze mwa gusubirana no muziro
bikunda
ibikunda muri rusange
eh none Christian jena jenga Nafuna best TV bara abanditse mubabari mugabanze mubabari niba mugabo jivre muno munsi nkene frema no kuri je ndashike nk'umugabo kuko vyatanguye je mbona vyatanguye tubona ndavuga ati njye tubona amabwire imisho yose cameraman tugende kumuraba basi tabe ikintu bimeze
je uri kurambira n'ivyo ntera nagatwengo gatwengo kishavu n'inziko abafana baranditse mubabarire nabo niba mubabarire bamwakire umuntu afise inda yundi muhungu yundi
muga ega ntandafise
ivyo birakuraba neje nari umunsi mugenda kukubigira
test dogro se se yatwe
uri muganga
akuze test dogro se
oya wati ngora nakazi kubuganga rero muri rusange
ndaye exact ma yuko ivyo bintu hatari
ahubwo gende wegera umujyango wabo siko ubabaza umwana VIP kimeze gute arakomeye nta kindi umuntu yobaza kumbwira yuko je ubu ku myaka afise no kuvyo nakorewe ko no mubabarira umugore wundi mugabo afise wundi mwana
mwanagira
eh
mwanagira mwana umwe
nje ndavyemera
mwanagira
kujya tanyumvise urya munsi uyu munsi nanje niko atakintu umbwira ciwe ngo ndacumve
I'm not going to be able to get the money. Nani basi uri mu bikinga haka Kristo?
Je hano ndiko ndikorera akazi kanje. Nivyo ubona. Kandi simpagari ku mukozi ngo nje mu bintu byanyu. Oyo ubyarahetse nari haya mahoro. Reka nibandanize nitungira udukoko twanje nga ndabiko no kwimarira kabi. Uyu munsi ntabwo noshora gutunga umugore afise undi mugabo afise n'umwana chaza n'umwana wiwe e mama twarabanye mbabarira ndamushire hehe. Haruzi uyu hasigaye ibibanza byo gutungira mu ibintu by'ibikoko.
I'm going to go to the house.
Ubu rero kugira ngo nihe amahoro nahise mwibi kandi binzobikoreramwe kugeza jewe nyene mbonye yuko ndambiwe no kuba muri ubu buzima guko narusha ububeshi bw'abantu nta mugore nkene yuko
none kisha umva bisigura yuko nta nundi uzofuza
uwo wundi nimba nzomurondera nzobangiri ubuntu nkuko nagiri ubuntu nkabona makosa y'ubwa mbere ndubu nzogira ubuntu ndonko yundi
ariko kisha nawe mukasha nawe aradataje umukobwa yararize arakurira arasaba ikigongwe nyina araza
bijya byari bitandukaniye he n'urya munsi twicaye umunsi wa mbere nkasaba ikigongo atebaga ibi ni ibintu bihera ntivyo duteranya imiti iriho umuntu azokwivuza ngo kweri ko utabivuze kweri ko utabikoze Dani umviriza ahubwo vyiza bikiri hagufi nyimba cyo cyari kibazanye akayirangaka mugende mureke kuntesha akazi hama ibi navyo mpaye ndakora uyu munsi nivyo bigiye kuzoba umufasha wanje
ariko nyine urukundo kwanyu ruherere kujya nyene kwere vraiment no kuri ku Imana
eh kujya nyene niko byari byapanzwe ko bizohera ubu munsi bifise amahoro pe bifise amahoro ngoma nakubwiza kuri mu bintu nkiyagiriza nibiki eko byarambaye kandi naravyemeye ko ndumuntu ariko uyu munsi byampaye amahoro ego ndemze ubona njye amabati yahava yakwi nayandi muntu yozana cyangwa imisumari biri sawa bandanya kazi hama ibi byabana bo je ndabona mengo ni biha bintekereza umwanya gusa
bakunzi ba Steven hatari kabiri
n'ukuri nta kindi frame
ha rero umva n'abafana ba Steven bamenye yuko Christian na Bera wapi
byaraheze uyu munsi ikintu niteguriye niko uzoyumva bagize ikibazo nkabafasha kuko na bene barabanye nanje mu gihe cy'ambere turamenyana baramfasha ico cyonyine nzogikora mugi birenze ivyo o bambabari
ndabuze uko ndabigira ndagerageje kuvugira Bera ndagerageje kuvugira mu makote yose ndaje kuraba umwe ndaje kuraba uwundi
sinanabitahuwe ambere naha kuba mwaje muhira mwagaruse kandi nukundengera nukundenganya
nukurengera wumva navuze ati
nukundenganya ugomba uzovyemera umunsi waje nkakugirira nabi ucuvuga ati wa muntu ameze nabi je naroroshe muri byose ko ikosa ryarambonekako ndoroha ubu rero kuramwe abonye noroshe cyane muguma mubona yuko umwanya wose muje mukansangaho bibandanya byoro. Oh yeah, hari umunsi bizohinduka. Namburi ukumumbona uyu munsi usanga bitandukanye nuko mwahora mumbona abafana yegome nkuko babibonye kandi beshi baranshitse ko barampanura ndabashimira gose ndavuga ati nukuri ase tv murafise abantu b'umutima kuko impanuro zabo nizo zangiza ukundi siko ni n'uyu mugambi wo kwiyumvira korora bino bintu waje mu nzira yo kugira ngo nibagize ivya haba ivya baye yegome ndavyibuka nkababara mugabo narabihaye umwanya ko byogenda isigaye ari inkuru ya kahise nyimbeje nzorongora nzoronkundi mugore kandi ndavyize imana izomundosa nzomusigurira ivyabaye kari kahise anabibone ejo ntazohava vyumva mu bandi bantu ngo uyu mugabo hari ivyo yampishije nta kintu niki nzomuhisha rero uyu munsi rero nihaye amahoro umwaka uhere ibiri here itati here kugeza umunsi jewe nyenzwa nimviye ati ibi bintu birakwiye ko vyo
tari kabisi je ni atari kabisi je nagerageje kuza kuraba Christian kuraba ukuntu bimeze
reka tuvunagure kugira ngo ibintu vyorohe norohegwe mu vyo mpaye ndakora nawe worohegwe mu vyawe reka twogusaba yuko akayirangaka wigiye ubi vyo koroha
umunsi turijana kabisi
wabushavure cyankiki nkuko waje utanteguje inzira ngiye
bura yuko ubu
nakubwiye akayirangaka sinakazibi
mugabo erega ya kisara ibintu tutabwaze uvugana
sinakubwiye ko akayirara
tutabwaze uvugana
none Daniel ushaka ingorane
ya
ingorane vraiment ushaka iki muri rusange mbwira ikintu kimwe basi ushaka ko ndagukorera ivyumbaza sinabikubari ivyo ushaka niwa birose none kwere kutogenda ukanyubahiriza akazi kandi ntigafe
kunzi besive chimbona ne atari
ushaka ndigwe ndakwega ingorane bavuga ati wa muntu ni mubi jese ndi mubi ndiko nakubwira igire nibandaniriza akazi
kunzi besive je ne bazaho ko
twogenda sa nyumva genda ngiyi nzira genda
kamera mane ka tugende ne atari
bidashoboka
kunzi besive ne atari kabisa kunzi besive mwana yuko nayengarutse kuraba Christian ko nameze ero jese mbonume ngo ni atari ero dusubira mu kindi kiganiro twasubiye kurondera abandi turabe aho zoherera ukuntu bera nabo bameze rero ndikagerageza kuraba ku makote yose ndaba kwa Christian no kwa Bera ukuntu bimeze ero dusubira mu kindi kiganiro mwabonye ko afite ngo projet ngo y'inkoko n'ubukwavu ero tuzogaruka tugiye kubarondera mu kindi kogwa kizosubira next episode.
STV, every story matters.